ga
wannan shine ba an gicin buri an tudula inda kuwar corona wa anan wajen ai ta corona alaji ƙarya suke gaji zo Wambai kenan ana harka ko unguwannin fage daga kan titin IBB